kubona abarundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore ngasanga nta komine nimwe buzemo n'imiburi iburi abantu 50 bariko bararira barizwa n'iki ubutungane mbwira umukuru w'igihugu w'icubiki wogira iki uru na cane cane uzirikana neza icujejwe uzirikana neza icujejwe ugatusanga bose bariko bararira umuto akarira umukuru akarira bose bakarira ngo nico gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira umwe na gihugu akarira umunyamahanga arakeneye Burundi akarira ico gihugu ni cahere kandi ndira kwera gutunga ico gihugu citwa ngo iki tashaka kwega umuriro imana araduhaye amahoro turagenda nuko umuriro duce dusa tukwega ubunyene ubunyene ubu tukwega kwe yumvire ndagenda mu komini nyine cyubahiro mukuru w'igihugu twebwe ingorane dufise ni kibazo cy'abacamanza ubukene dufise tubutewe n'abacamanza ubu ntukironka urubanza utagurishije impene utagurishije inka utagurishije itongo ntugitunganirizwa ubukene bwose rero ubona dufise ntutrondere ngo twe turabakozi turakora turorora turarima mugabo byose tubihereza mu bacamanza ubukene dufise uko nyene none sivyo bambwira mwa ntimwamuvyumva ndi mu ntara zinyuranye ngo ubukene dufise tubutewe n'abacamanza abo bacamanza batera ubukene mu gihugu bigenda gute abo ni bamwe abandi bakambwira bati ni haba ubona ubwicanyi buri kubura muri iki gihugu buterwa n'abacamanza aha muri ko muravuga ngo sivyo kandi ni ya de justice publique iriya justice privé iyo ata mucamanza ariho baragwicira yata rubanza atamucamanza wa mu gihugu abenegihugu baca bicira rubanza barambwiye bati ni wabo ubona ubwicanyi buri ko ba mu Burundi buterwa n'abacamanza cinda genda ndi ndarondera ndasaba amategeko yose sanga ubugwego bw'ubutungane mu Burundi ruriho ndarusoma neza ingene rutunganije sanga ubugwego bw'ubutungane ruriho muri iki gihugu nokuvuga yuko abenegihugu ntibariko bidogera ubwego bw'ubutungane ruriho rubuze abacamanza ubutungane mu Burundi buriho dusaba amategeko yose buriho kandi butunganije neza tubuze abacamanza murabona aba bantu bari muri muri nga ubunyene mwohinduka ubunyene uburundi bwaca bugira amahoro atagira uko angana bujya muriteguriye guhinduka mwebwe ubunyene urabona kumungana aha muri iyi nzu ubunyene mutiba mwera ndayoza mwese agaca baje bwo kumwe yagenda baba batumwa 12 agacaca mu mwe wese uburundi bwo caburonka amahoro kwa mugani wa Lafontaine ngo rubanza gwa marukukira wiganje ngo udafisa amahera nturondere iyo banganya amahera naho ruca rubikwa muri banki ngurarura bukavuga uti jewa bakaguha amahera bati ntiruje mu ngiro runyegeze tugende kugira rusasuma imanza 1,000,000 mama amajana imanza 200,000 na mwashitse mu mabanki zizokunguka ngaha 200,000 na mirongo zabagashiye ko muri hehe murumva urumva abantu 200,000 uno munsi bashatse bo kwicana mwumva harimwe batayo zingahe fata umuvyeyi ahitanane n'abana biwe baje kugwana kugira ngo ubutungane bwa butungane umuvyeyi wese n'abana biwe batonde mwumva abarundi bangana iki bagira bicana bitewe n'ubutungane ntibitewe n'ubutungane bitewe n'abacamanza ngo mwazinyegeje mu kabati izari zizwe ofisiyerema zari 200,000 bingahe mwabinyegeje mu kabati ngo imanza nkeze camungira ngo mu buzima iduga mwazashize mu kabati imiduga izoshiza kuzikurayo mwaratsinyegeje kunyegeza urubanza gwacitse ngo ngo guhava ruja mu ngiro ngo reka nihahera imyaka ibiri duce turusu ukazibona intahe cyese rasubiye gutoda ari yarahejeje haheze imyaka ibiri urubanza gwamarukukira uwiganje itsinyegezwa izo nka gucya ngo nuko ngo mbona ntaho ndarucuru urabona ngo ujya mu jama wanje urabona yampaye miliyoni jana none sindaruca kuko gohava atsindwa ngo ujya n'umugenzi ngo ujya n'iki abandi bakumvikana ingene barya ibya leta umucamanza akaja hamwe n'umuavoka urya bakumvikana ngo leta twashobora kuba imiliyaridi zitanu tuzoca tuyagabura gute amahera yo kubatsa amashure yo kubatse ibitaro yo kubatsa amabarabara yo guzijya miduga muri ko muravuga ngo dukeneye imiduga mugabo mwahezeje kwiba ya mahera y'igihugu yo guze wa muduga dukeneye gukorera ahantu heza mugabo muhejeje kwiba imiliyaridi zitanu zo kubatsa ahandi gukorera mujinama ushobora kumbwira ngo waretse guca imanza kubera habuze umuduga mu gihe wewe mwagiye inama yo kubimiriya ari icumi leta ngo mwabuze imiduga izo miliyari mwirirwa murafashanya n'abavoka kwiba amahera y'igihugu ayo mahera se yo guze imiduga se yo kubatsa amasentare se yo bahaye imishahara myiza myiza none muheze kuyiba muyashyira mu mifuko yanyu muca muvuga ngo igihugu nikibahe kiyakura hehe ko yararya nyine abantu baratuntuye amarira yabo yarashikiriye je ndavuga imbere yuko ndira reka mbaze gende ndirira imbere yabo ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba ana kigongwe munyumvira ndiko ndarira imbere yayo nta kigongwe munyumvira ndiko ndarira imbere yanyu munyita se barundi urazi guheza kubwira umuntu ngo papa ugacumuriza wakarira gahwera kandi umurenganije ari wowe umurenganije kandi mwiyumvire aho mponyora hose ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi kandi gasanti barira busema reka basindire mu kibanza cyabo kuko mwe ntimwahora mubabona nta asambere general y'abarundi miliyoni 12 muzobona mugabariwe n'abantu badashika n'ibihumbi icumi reka rero ko bo bataja kuri stade ahantu bokwirwa ngo barire jewe ndire mu kibanza cyabo kugira ngo mwumve ayo marira yanje basi muyumvirize basi muyumva marira yanje fisi ku izina ry'abenegihugu ku izina ry'abenegihugu ndiko ndarira nani mwantuye ngo ndabaserukire abanyamahanga bafite imitahe yabo ntibakiza mu Burundi muca muje inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana muje inama ingene ngo nazana rya amahera tubereke ingene duca tuyamuzuruma ntazoro nkaburana mukabije inama neza nta munyamahanga akizana imitahe mu Burundi muga mushaka iterambere bose barahefite kuza mugabo muri mu manama murabona rero nimuza murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi kandi muca muyabiba ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe yibwa ntagira umuburanira umurundi asigaye yanka ewe kugira kore project ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza none ndabihevye none ico gihugu kizotera imbere gute muzoronka imiduga mukoresha gute muzoronka sentare mukoreramo gute mu gihe mudashaka igihugu gitera imbere ahatagira ubutungane nta terambere ripfa ribaye nta mahoro nta terambere abirirwa baricira imanza bangana iki none nk'ubu bajya abantu bariko bica abantu kukwihora nibo bazoca mu muriro cyane ni mwebwe muzoca mu muriro umuntu yishe umuntu kubera yabuze ubutungane ni wazoca mu muriro cyane nimwe muzoca mu muriro genda musome declaration universelle des droits de l'homme yaone muri preambule sinzi ko ari agace ka kangahe muga muzosoma ahantu handitse ngo considérer qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas révolté, ne soit pas contre, ne se révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contré à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Abenegihugu twovuga tutubutugira twigirira ubucamanza bwanyu mwese ni mwotanga imiliyoni 11 zibakondane para abantu badashika n'imihumbi nijana ekari yabiyumvira ngo abacamanza rero ngo bavuze ngo ntawuvugiriza okay so mwibwirizwa shingira ubucamanza buca imanza ku izina ryande ah okay bigize nabo bica bigenda gute biyizi abacamanza ntimuca mwabenegihugu nawe uno munsi bari babizeye barabadereze ngo muzice none mwase kuzica abenegihugu bazohoza bavuge bati tuviremwo tuzicire natwe nakamara mazi biriko biraba muri iki gihugu